Incwadi yokuqala kaSamueli isahluko sesithathu. Keka lokho umntwana uSamueli wayelungiselela kuYehova phambi ko-Eli. Ilizwi likaYehova laliswelekile ngaloo mihla. Kwakungekho mbono utyhilekileyo. Kwathi ngaloo mhla elele u-Eli endaweni yakhe, amehlo akhe eqale ukuba norhatyazo ukuba angabi nakubona. Singekacinywa isibane sikaThixo, uSamueli elele ebhotweni likaYehova, apho ibikhona itye yakaThixo. UYehova wambiza uSamueli wathi yena, "Ndilapha." Wabalekela ku-Eli wathi, "Ndilapha ngokuba undibizile." Wathi yena, "Andikubizanga, buya uye kulala." Waya walala. Waqokela uYehova wambiza uSamueli. Wavuka uSamueli waya ku-Eli wathi, "Ndilapha ngokuba undibizile." Wathi yena, "Andikubizanga nyana wam, buya uye kulala." Ke uSamueli ebengakamazi uYehova libe lingakatyhileki kuye ilizwi likaYehova. Waqokela uYehova wambiza uSamueli okwesithathu. Wavuka weza ku-Eli wathi kuye, "Ndilapha ngokuba undibizile." Waqonda u-Eli ukuba uYehova umbizile umntwana. Wathi u-Eli kuSamueli, "Hamba uye kulala, kothi ukuba uthe wakubiza, uthi thetha Yehova ngokuba esiva umkhonzi wakho." Waya uSamueli walala endaweni yakhe. Weza uYehova wema wabiza njengezinye izihlandla. Wathi, "Samueli, Samueli." Wathi uSamueli, "Thetha ngokuba esiva umkhonzi wakho." Wathi uYehova kuSamueli, "Uyabona, ndenza into kwaSirayeli eya kubetha zithi nzwi iindlebe zombini zabantu bonke abaya kuyiva. Ngaloo mini ndiya kumvelisela u-Eli yonke into endiyithethileyo ngokusingisele kwindlu yakhe. Ndiqalile ndiya kugqiba. Ndimxelele ukuba ndiyayigweba indlu yakhe kude kuse ephakadeni ngenxa yobugwenxa abaziyo ngokuba baziqalekisa oonyana bakhe akabangxolisa. Ngoko ndiyafungela indlu ka-Eli ndathi, inene ubugwenxa bendlu ka-Eli abuyi kucanyagushelwa ngambingelelo nangamnikelo wakudla naphakade." Walala uSamueli kwada kwasa. Wazivula ke iingcango zendlu kaYehova. USamueli woyika ukumxelela u-Eli umbono lowo. U-Eli wambiza uSamuweli wathi, Samueli nyana wam. Wathi yena ndilapha. Wathi lindoni na ilizwi elo alithethileyo kuwe. Musa ukukha undifihlele. Makenje nje uThixo kuwe. Aqokele ukwenjenje ukuba uthe wandifihlela lizwi emazwini onke awathethileyo kuwe. USamueli wamxelela amazwi onke akamfihlela nto. Wathi ke yena nguYehova makenze oko kulungileyo emehlweni akhe. Wakhula uSamueli, uYehova waba naye akwawa phantsi nalinye ilizwi emazwini akhe onke emhlabeni. Onke amaSrayeli athabathele kwaDani esa eBersheba azi ukuba uSamueli ngumprofeti othembekileyo kaYehova. Waqokela uYehova wabonakala eShilo ngokuba uYehova wazityhila kuSamueli eShilo ngelizwi likaYehova. Amen.